So, khona intombazane ekuthi ululo. I-ex yazola and she is crazy.
Ngathazekile ngobaba wakho boy. Ubezwakala ngathi uthi nje use ready to throw it out.
So ngamtshela ukumshushisa ukuthi sengilungele ukuvuma yonke into.
You will actually admit to murdering Alex.
Ngiyakwazi ukubona uma ngabe indlela isiphelile.
House of Zwide. Tonight at 7 on E!